bag me Zeezy. Do me free makoma moon and yeah, me sika futro. So do you ntɔkwaa me here will be obɛbɔ me suto. So do you ntɔkwaa me here will be obɛbɔ me suto. Yeah. Hold on. Baby girl, me love you from the bottom of my heart. Me won't forget you this girl, me won't forget you that. Been this so mommy, I wanna no one see you with another. Yeah. Oh yeah, me love you from the bottom of my heart. Me won't forget you this girl, me want to give you that. Been this so mommy, I wanna no one see you with another. Yeah. Oh yeah, you're better than me. Ɛdru anadwo mantse ne kame na ntɛm. Abrantepa metimi bɛbi a me mpasɛ. Wobɛma matɔdo mu ɛwɔ kwantempomu. The love I have for you, it be so true. It be so deep and bigger as the ocean blue. Asem wa me ke, yɛ no bi ntiaseɛ. Nanso who feels it, knows it better. Odo Siren tɔ baako, nanso matɔ mmiɛnsa. Fi sɛ wɔdɔ papa nankasa, yɛndi me nsa. Wo se me ntɔ baako, nanso matɔ mmiɛnsa. Fi sɛ wɔdɔ papa nankasa, yɛndi me nsa.